ndatsamirwa nerudo zvekuda. Wazadzisa moyo nemufaro. Wavharisa mutambo ungavepo. Muhana kana pfungwa werudo. Ribude, rinyude, chishuo chimwe. Dikude, dikuratidze,